Rigobert Song out.
Sha jewe kumusi we je ndiko ndabona ndiko ndaraba imenye imyakuru byandika singa urukundo rwa Rigobert Song na Samuel Eto ruraheze rurarangiye. Acha ndaba interview Rigobert Song aka Samuel yagize kuri television muri France ko mubaza changement yagize muri nationale ati byatangaje ati kubwanje Rigobert Song ndamwubaha nk'umukinnyi nkuriye n'umukinnyi yabaye yambare capitaine imyaka myinshi muri nationale muga aho bigeze ubu atakira entraîneur ibyo twamuhaye yabishitseko hari duko tugira ro changement kumenyereza ati ngo baratse ko nanga demission yanje je hari ko agiye ntangura kugenda we agasigara abajera akiri inyuma uno munsi umusoro akira duha mushemeye deka duhagarike nga konta yiwe natwe ahubwo akira mwifuze niko amahigwe masa ku kazi gashasha zogiye kuronka kibadike uno munsi amwe eto nabonye yabonye ko habanya Cameroon habana abantu bose bamurika ariko ramuremere umeko equipe nationale kitindwa ari eto na song
ari kubera ikine bamutebeje
oya kuba bamutebeje
bongwe bavuga bati equipe izojya muri Canada rimwe
aha onyo bavuye muri mondial bavuye muri mondial tete hote ngo atsinze Brazil acha ba espoir ko no muri kane bizogira iki bizokunda abo muri kane acha acha equipe nationale y'Burundi iramuhatsa ekipe inya iramuhakije reka tugiye changement turabe ngo nabo kibeshe muri kane bijyaje muri kane yatwa bakinyi nka benshi bari nka bashasha andi aho batse ki weko ari mushasha bi national kana gwamagaze bajya fise amazina mashasha mashasha abada fise migwi muje down acha magara bakinyi bafise ama ekipe moye ndo kwa kinasi nimi buri buri ama kinga zibi cyane start mu gatama mu nini baronga uko ngaho yo vema kuri bo macho bana ko Rigobert Song arechizere bakumfitiye bwe nabakinyi bahinduye bwa uho muri kane kebisha byunyuka ati siriste batwaye se bakinyi batwaye bose naca batumariye mera nkukinje ndeza ko hageze ko Cameroon na Rigobert Song bahetsa byase ku byase kwa eto kwa tanga imihoho umwe yatse kugenda ro Song because ko gatunde abandi bakumenyeza zo zara mwandi bazo ko Song vema kuri bo harageze ko akinje mu national bya munaniye yego
yo twa inda dusura Rigobert Song ega yes.
Turi ko turaraba mu mugwi iserukira gihugu wa Cameroon turavuga ati nawe nibande bazo muserukira Rigobert Song yahoze ari umukinyi wa Cameroon.